abahagarikizi si henshi bari no mugambwe wadasigana iprona hari haho batari hariho nkuko twabishikirije abahagarikizi barinda gusaba ibipapuro si benshi ariko abaja barahaca baraba ingene ibikorwa biriko biragenda turabafise batari bake ku mitumba kandi aho tumaze guca henshi turamaze gusanga bahari niyo baje baradushikiriza icegeranyo c'ibintu ingene vyagenze na twebwe turahaca tukaraba abahagarikizi rero kubera murabona ubukene buriho ubuye agize ati je ndahirigwa uno munsi aca kubaza ati none nirigwa iki ugaca usanga uravye ingene ibiro vyiyandikirwa bingana ningene baba bariko barandika bangana uhashize umuntu utegeza kushiraho n'ujara mugombora kugira ngo nawe amira mate ivyo rero duca dusanga birafata uburyo butari buke birafata uburyo butari buke naco gituma mboneye haka ryo gushimira cyane cyane gose abadasigana bo ku mitumba kuko barakoze ibishoboka uyu munsi umwe arahaca mu gitondo uwundi akahaca ku mugoroba akaraba agasubira akarungika n'uwundi akaraba ni igikorwa cadushimishije cyane kuko baritanze batiziganya kandi barabigira mu mutekano nibo banadushikiriza byose ingene biriko biragenda.